Asuafoɔ me mɔ bibiara kɔ aba ɛde ba Syndicast TV so an kyɛ sɛ ɛnsɛm no deɛ adekye di sɛ nyana te sɛ foforɔ ba bɛka ho ɛyɛ sɛ adwene abɛdidi anaasɛ wɔbɛkeka n'adwene deɛ akyerɛ ɛyɛ nanaakua ado Moisha Budon ne fashion designer an wɔabɛdidi n'atam adan a ɔse nanaakua di ne ho Moisha ho information ama bloggers na bloggers nso ɛtɔn no donkomi saa so na ɛyɛ akua GMB Ana wedi efi asua snega no achi ama be posting eya ne ba egudie adan ya efi asua se ne nkra no mba eho ofese no ekwia GMB ne ba no eno so mebo mu nsuo mu mitwa mu abate wo na meba medeni akanyina ebeto am so abusia fo me ko ya masan bebio an na chese me start e free ye eyi sadwe Some can say, you know, or no, dear, more can woman trimune or noa. Or no, now what to two not drink? I can send Biace a yen and equiado. Moisha Budon, the fashion designer, papa. I then you are sit now down for pan and moisha, a yen and equi and a down for ne moisha. Na neck and moisha home for machine be my bloggers, and our bloggers and so tone don't come. No, I or patches are down for, and yes, sir, and some with you can be pa. Na wey beto dwa na Ghana fa se he eh abekronsa wo sa dwa hwa na ye tro te se wo hwa na ye tro ete se anokwa se ye chi nipa kronfo a se anyo nkokronfo na di kan bo ne nkane ampa wo wo ki kan nipa enan yo semyense ti bo mu Ghana ha eni 1 week in po efia sha snega Tracy Buache ene Aisha Mudi wo ki kam ti bo mu na nsen enu 5 days in po just 1 week kre nu yi ana wo ti aso bi do bi hu information akoba bi no ye ka ne sa de na na wo ni information minister wo ene na wo ni information minister om master no se na na do na na ado akwie o se ho ahwan so no de moisha ho nsem akwabonten dia ene wo de ni pani no ana wadwuma na obi be hu bi na ye oya munya ma atrofo Kwane ya trote se okoko nseni dambrambe ni wo sa adwie. Wo ba beka cho bi se obi nya danfo sa. Na wo kura nom nom pem asom nom fo adanfo. Ensem a wudi firi Tracy Buache ne fie swa snega ekoma a Aisha Mudi eyensem ketwa. Munyira de same thing. Sa wo eya na na adwi so oyɛ doka wo ya petition kura de wanu odin se ne papa munyira be kronsa. Hmm? Etime nka sa asem no. Wo na ga na phone bi se ah. Fine, sa sadwe o ye tra ono no o dinilem na moisha ye anti o kuma no moisha no ne hunsam be ble chese e kika ko 3 weeks kra moisha hunsam nko a e no beti sey o chira beti sey eni ti na mo no so ba bo ntin be kan asan ana de e yi sadwe de ka e ka fa Tracy Buache na efia so anso ho no e no kra e ye no kra se Tracy ne ba no e ye akue nsira ne papa ne doctor otin ah efia so snega ana de ne nam ne nyina obekenye no kure an sa adwen sam no okaka kire Aisha Mudi ne de eye no kure na e bia na 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 akua adu ne sam no okafa Moisha ho ne de nya no kure fi se ne tembia Moisha de fi se oyale ye obi aba na obeka ne ope edu safo aba ye an yi papa bia ɔne ne kɔ deeti na papa no yɛ ɔkɔt na ɔde ne kra kɔsesa wɔanyina ni hwɛ he wɔanyina ni hwɛ he ɛti wei ɛnsɛm bi sɛ ɛnti na masa adwene no so aba bɔnten ba bɛka sɛ na na atwa anya ade no ɛnsɛm no ayɛ he ɛti no kwan sɛ bika bika ho na wɔna Ghanafoɔ no bi sɛ oh sɛ adwene wo deɛ nka wo de w'adwuma mu nti ka wɔnya apprentice baako aka ho nti wo deɛ nka aba sɛ ne ka ɛnim sɛ wo ba bɔnten kɔ abɛbɔ n'aba so sɛ oh na na atwa ado why are dear ze se we an edit wi ase en che ne ekini pa ho nsem na wa be kuo ni me nse ja o be ma na welcome ni o de ba de o ba kikeni munya mu ye pe en ti ni Ghana for se sa adwie ye nken kire wo se munya mu ye pe en ka sa danfo anya sa na adanfo ne de ye he wo adanfo ne de ye he wo ne wo nkrofo we hsi a na mo record mu ho Moisha no a record ne afia soa that Tracy cried the bobo na Tracy na no hwe mo bankasa every time en she dan farm asum papa ye say Tracy akoka we hu asem aye say ono de hu na ye no e o talk another beto ho yi ni fie ni dem ni bedroom ni washroom the baby another beto ho en ye ehn dia minim sɛ ɛtwa esi nim yɛ no bɛ paaso bɛ ka na danfo ho nsam yɛ dia min sɛ dantsi bi dia ɛwɔ twa esi ɛtwa esi bo akye ano ɛnti no ɛyɛ wo yɛ patro mu tra kontompo damblam bɛni ɔtrofo dia ɛna na nkɛ yɛ wo sɛ adwe ɛnti no ɛmma bɔntin biom bɛ ka so bi yɛ tro da hye ɛmma bɔntin biem nanti sɛ nka dwuma ga na ɛbɛ di wo no Juma nke be du nu. Se kronfo ya chikronfo ni pa kronfo ne di kambo no. We di obua, obe bo ne titi. Enfo wa se mu nko no so. Mo ayi sey, omu na mu nim. Omu na mu nim ne omu ye ye abasa. Enti asem de gan asem kra de ba no anke bi kra na aya ye jimifo. Efi se wo de ba o be ka pa ye. Eti aba de wo se omo bi aka mi. Ana aba no so na so bi aka no kra onim. E de fa sem no ho. E bia na na akue ya wo ka no ho asem yi. Ebi okọ nọ na okọ pama tare na sokọ tare na sibi bisa oni ni din komo fa na blabom nti onu so ebi na onim secret bi onim secret kakra bi ebi a obeka ebe ma mo ise ebi na ho ato no ha eti enu de gyan ni de nkwa de ebi na oka de asa mo ise ya wi o na wo de na wo ka de ku nipa nka sa efisa asem ya enna mo so epiapia bonte no eku nipa ankasa ankasa enti sa adwen gana fo se hew So won nim na ba bonte be kasa asem wa biem. Enye ena na kwia adon de anko an. Obi biara be kan ho asem so wo tro de be si wa bo ankasa. Hye. Na nka wo na na kwia tro che man ka wo ka be pre. Ka nchi ntu. Me tro me nsem so na ye kwia GMB. Ghana fo se wa ya de ma asem. Omo ye du ho ya kakra. Ai. Efi se efi asoa abekasa won kra no mma. Eho ofese wo ba egudie. Nti wa be post egudie. Gana fo se e ho kakra na wa anya ade efi se efia so ewe no won tete no wabodam o wabodam he obetimi akasem bia obetimi abeka obonte se wo utuo no etwa kra da wo to ho ete no so ba be yuto ho ata obonte se gana fo nhwa ana enu nko ade gana fo so munu ngli tie ekeyi efia so anu ono no be bia e ho ye bokọ no tai defa e wo ka eyi onya eyi stone boy yele o tsha na da pa ki ken sama kasi e chere maame no wa mabonte amekasa se si e no free adum kwa adum wo ho etinye mebu ho ye jegu en fi e fi aswa ano na de wuni mu no se wo no na fadan fo pente wuni mu no na fa de enti na wo ye ho sa em me fi no o ka se mi en fi no se si e wo ho abasobode enkwa na etwa gwe social media ana wo to ho from ho no wa ye fine ana to gu ho from ne se de odresi decent ana wo to wo ho aka se ni nyanya ne ya na nto be show bufuo se de be ya betimi abeyi abeke kensem bi eti hwe no amfie afia aswa sa na gana fo ni bi ka omo se hokakra na wa anya de afia aswa no 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 onya papa sa na wa na gana fo me se ah mo amfi ni sen awo so no so be chere ne owo egudie papa bi awo so no so de ne beto abonti bi na gana fo mu se de afia aswa ka na nya no kure de afia aswa ka na nya no kure nto so no so de ne ba ne beto ho Sa senti na fi aso asa na yi ne nkraba ne ho afɛ ne kraba ho afɛ sen ɔno egudie ni ntina ɔme post no eh na de social media ɔne yoba akofo ɔde ana social media ho no ɛyɛ ba akofo ɔde a ɛyɛ nyina ayɛ de a eto bi di mu asɛm na hwɛ na wuntimi a bra na be blog na be yi ho ano ɛna ɛzandi ɔhwɛ na hwɛ na ɔno wa block ɔno ɔkɔ ni baby zandi ai ɔno ajagbraja ɔso ɔno blocking ni hobby Eto hen na hwan obe block o. Na adenti de fiaso akase aseme no mekire ne ba. Ne ba ne de obe kire opa ma fiaso ameka se onya de obedi. Otini kun jani de odi beto nsu onum kura onya. Obe ba social media be kinska. Oni baby de onu so betwa ne de ma beto ho. Papa she ne se de sasa na wo ho. O kan obi kan wo meyi anwa ese eye no kure gana. Obi kan wo meyi anwa ese no kure. Ayi kake ya omukoku ni. Ekufo ado anse da meyi anui ana mo fo so de se MPP fo. Se se ada sem ne ba no anyi hu ana ese no kore. We na ga na fo mi se da bi ye won krofuo bi a ana agrada e kora na sem da bi oka. O so bu ho ka wa emfi no anya papa anya wo class. Obu wa ka wa emfi no e fi aso wo hu onti mi nya se wo da. Bibia mu ho afese no. Wuni mu de ese no. Wo yo ba sima ese no. Enti wenu kwansa woni no eye yi because wo kosos na ne ne kun sesi eya woni na ye pe o woni na ye pe nti gana fo sesi ane ye nhyeda nto ho nsem moni ensem ma e fa ho e ba nyina ya sempa enti no menu ankasa nko efiaso no no ye demon ankasa antichrist nyankopon to wo mu no gana de nyaaye no no efiaso ntehwe ana oka bibia wa efi no saaso na eye sa adwe gana fo se he se wo bebie na wo bekeka won sensem ni biem se obi ye trofo a wo hu dwuma ebedu hye ye pani patrofo na ye wa wate into sheye no mama meka ye bi se asem na aba ana obi ye kan bi wa kan bi na se nya ka se ei I was like, I said, I'm going to say, hey, say, I'm going to come home. And you can't say, oh, Baba, condemn him. Hey, can I for say, I'm going to go there? And I'll ref you. I shall move you. And since I'm going to go, I would do more on a book. I know about how I know about it. And the Quanu too. Now, sure, I know you. So, as soon as I hear KGM began, I first say, and can't you say, if you are swaying on your papa, your class in if you are swaying, won't mean yourself with that. No more can. Now, ba, now, so very player. That cool, boss. O payan fensan bi bi nsuo ka wonye ho so ka o bebe da ko ba be ka cho se eye ekua uti wo ekuro fie da wa he mu no efia sha ba be ka mo me yanka mo me fensan bi nsuo ka o ba be ka nti ho so ba be yi wa he ma to wa na onya papa bo no efia sha no ka bi bi ti ansa na he ma ye se ye no obetima be bi ma chere gana fo onya papa nti enfi no wonye enipa bi se ye ni enipa bi se enkon so so sokra ma no Once a social man on Ubeja, or the cold stone boy, Risha stone boy, yere, and stone boy in a yere, and in the shin, where jay, or my masson, where jay, into jan, why, no, saw the pimpim, or no, the pimpim, or the not drain them, into share, and now, when fino. Aha, and I remember my quantum, did you made the Indian abyss, me, I did you made the abyss some more. Media Cassan, or buy ya gege, I actually catch it, or buy ya gege. I don't for moon, someone like, and I'm subscribing my, just some company limited, and a bois foie. E so masema mitimi di jume di ebe so mo. Je sam se upe home use tie. Brand new tie di abro masye ye. Om telephone number ene chegu screen na sim. Fa fre wom na. Ombe fe o fe fe fe. Makramu.